water prophetess was young. Why embargo and papa? Jukuji embargo, a warrior. Is a jaff if you are a warrior. Okay, roll on Benjamin. Okay, roll on Benjamin. The woman, I'm a water prophetess was young. I'm a aloe vera. There. Aloe vera abo akwukwo mara mma nke ukwuu, very very well. Ka eji aloe vera eme? One, aloe vera na-akwụsị lungs problem. Then I work out akụkọ ebe their lungs issue. Then this aloe vera eji ya iweta ya ime ya otu a. Ọ na-edozi ihu. If you are not one middle of me, sunburn. Whatever where ratchets now here, you are out of Vela too. The journey is smooth to you. Then, out of Vela in a line. Abuluna, out of Vela. Papo, out of Vela, Papo. You quiet. In a megan, it's a quiet in my head. It was the air. It's an air steam. Now, only a dozy hour. Oh, you want to walk around. My iron so for eye problem. In our your sight, and I regain back. Then, out of Ella, a woman hooking with a wound like a dynamic bridge. N'etude onye ọcha apo onye oji apo oji a ojete wude week end of the day ihe agba ọkụ ma onwezi ọkụ fanta ọkpakọ ukwu iwere aloe vera na-eti ọga kọrịntị aloe vera na-edozi iru na-eti ya n'iru ga-ebe ọbụla nwere sọmti ọ na-ewepụsị spọs ụmụ kịrịkịrị na nkịrịkị then a na-arụ ya ahụ lungs problem heart failure ọ na-edozi ya ụmụ ihe ndị ahụ heart failure lungs eji emekwa treatment of malaria ina nwa aloe vera ọ na ama mma na ahụ eji edozi iru ọ na ewepụ spots dị iche iche don't forget is follow my page both Facebook prophetess Ozioma and my YouTube channel subscribe in my YouTube then follow my page on Facebook comment and share ekwekwala ka ọrịa gbuo gị ị ga-afụ akwụkwọ ekwentị m for your treatment of all kind then I chong one fibroid and many other things bomb na phone nge nyere ga aka chat me e ga fu akara quality me ba so aloe vera ba ku koma ma nku kwa le ya e na fu ya in your area e ga ni ma ya nde e ga fu nde na area igori ya le ya ku call them ma ma ko ko bu ya bu mu abu ada prophetess uzema mo imbo ro na akwukwo akwukwo aba akwukwo mara mma Chineke, live, more of many Chineke, you try and do the wrong.